nene nkhani imodzi nkhani imene ndiya maujeni anyamata awiri ajamena na akuti afuna kukwatirana acho magiye acho anyamata amena acha atsusana komanso kunyoza miyambo yatu atsusana komanso kunyoza zipembezo zathu atsusana komanso kunyoza malamulo athu amene wawo akutumidwa ndi athu kunja pali maboma ena akunjako amene sakusangala ndi chitukuko chimene Bingu akufuna kubweretsa kuno ndi amafuna kuti apeze chifukwa choti atseke ndalama zimene zija zimene akutipasa kuno zija ndiye ndikuwafunsa kuti kodi inu zimene zinzotheka ine kuti mutseke ife tikuchita ndithu demokrasi mudziko muno yampamvu mudziko muno sitinamange munthu aliyense chifukwa cha ndale mudziko muno aliyense ali ndi ufulu ine ndimanyozedwa ndimatukwanidwa sitinamange munthu aliyense kuno ndiye tiwononge zimene zozo chifukwa cha anyamata awiri osokoneka maganizo ndiyebe ngakhale kulitero chifukwa chakuti anachititsa kuti ndithu anthu m'malawi muno tikhale ndi nkhawa zosayenera yayi ineyo ndinawakhululukira ndinawakhululukira chifukwa mbaibulo amati to err is human, yes. To forgive is divine. Kaya chichewa chache ni kuti kulakwa ndi umuntu koma kukhululukira ndi Mulungu. Ndiye ndinawakhululukira sikunena kuti ndikuvomera ndikusangana nazo zimene zija zachita nzonyansa zimene anachita zija koma ndawakhululukira panopo ndinawawuza kuti amasulire ndiyesa kuti amasulidwa ndiye nkhani ithere pamenepo sindikufunanso kuti ndimve wina wake makamaka kuboma akunena nkhani imeneyi anduna khaya ndi achipani musanene nkhani mukungoyisiya I don't want anybody to comment on this because I will not authorize anybody to comment on this because musokoneza zinthu chifukwa ine ndikuyang'anatu madonazo kuti tsopano anena chani es ndikuwatchera nsampadala kuti kodi anena chani tsopano choti achite malayi dzanadzana ali amanena kuti ayo chifukwa chani malayi ikukula ndege koma kumene inapitaku maiko kapena 40 oso anabwera ni ndege zawo koma malaya kuti ya tisagule ndege ya pamene ndege ija pamene ndege ija tikuenda mochipa kwa basi panafikiratu nthawi ina imene timati tikachita haya ndege ija amalichita chaji $10,000 per hour simasewera amene nthawi imene kuchoka ku Johannesburg iyo kuzafika kuno ndikuchoka kuno pira ulendo wina kukabwerera 10,000 every hour zimene zoona panopo poti ndi yathu tikulipira ndama zochepa kwa basi zochepa kwa basi kapena 600 700 per hour basi ndiye ife tinagulabe koma ena atu ati anachepesa ndama zimene amafuna kuti basi ati anyanyala chifada gula nyuya ndiye ndinati kuti bwanji mungonyanyala mungochosa ndi ofesa yanu muzipita choncho nkhani imeneyi ya magei mukangoyisiya achita manyazo chifukwa mukamati ndichani ndiyaiza kuti ndapanga uja mumamuona uja amati kamati antitiwo amati akakapa TV simaziona ndikuona ngasana ntuma amayesa kuti ndiye basi tuye ndiye wajaira number one zaujisiru zau satana zofana ntchito ndiye tingozi siya pomwepo. Sijo nchwe? Chabu ino, abarenga, zuwa mkambiri.